twumvishe twagi Primis for
Thank you.
ugende upfukame hano